Nne nke nwa nke nke nwoke si na oje kwe nkwa nkwa moto o jukwa kpa aga o ifuka ka nsinsinsi na ewe na enefa hai obu na mma mbo afa na ebe a ewulugodu mu ife dika arutu gbopu ofu nko so puta mfe ha legova ni gori fana abo agwa na na emezu nkwa ekwe nwaanyi imo no ife uto ka eje emia okwe nkwa helicopter kwe nkwa iPhone 20 ise na onya mezu onya ka ebe ofu ego onya aga ugbaka obulu. And if you remember, no offense, no face in the menu.